Chabwino, tabwelanso na kunziro ina. Ndipo kunziro yamene tabwera nayo pa nthawi zino ni social studies. Kapena kukambisirana pa zaziko. So pa siku la lero tizaona pa malo kapena kuti mizinda yaikulu yamene tili nayo uno mu Lusaka mwato. Ndiponso tiye tizikwanisa kuchita subscribe. Ndipo tikuyamikira kuli wonse vamene vachita subscribe tikamba kuti zikomo palibe imwe palibe ise pitirizani kuchita subscribe. Ndipo phunziro lathu ya lero izankhala yoonesesa pa map ya Zambia, kapena kuti map ya Zambia ndiye map yathu yomwe tili nayo ni iyi apa, ilangiza mizinda zomwe tili nazo muno mu Lusaka. Mizinda zomwe tili nazo pamozi kapena kuti ma provinces yakwanira ngati 10. 10 timati 10. So ma provinces yonse pamozi yakuwa na 10. So tiona pa mizinda yaikulu yaikulu. So no mzinda oyamba wamene nzakambapo. Nzakamba pa mzinda uyu. Uyu mzinda ni mzinda otchedwa kuti Lusaka. Ndi mzinda waukulu kwambiri. Ndiponso uli ndi anthu ochokera kumadera kapena kumizinda ina yosiyana siyana. Kapena ochokera kumaiko ena yosiyana siyana. Uyu ni mzinda wa Lusaka. Ndiye tikaona pa mapu yathu apa Lusaka ipezeka pa Nyanza mugwirizana ndi Central Province. Kapena kuti pakati kati apa. Tikachoka mu Central kumbali ina ya kumawa kuli East, kapena kuti Eastern Province. Kumwamba kwa kumawa kuli Muchinga Province. Ndiponso tiye tionenso mzinda wina wa ukulu mdziko lathu la Zambia ndi mzinda otchedwa kuti Copper Belt. Copper Belt. Uyu ndi mzinda waukulu kwambiri na onso ulinganizako ndi Lusaka. Ndiponso ku mzinda uyu wa Copper Belt kupezeka malonda osiyana siyana. Komenti mati kumigodi. Kapena kuti komene kupezeka mamaini maningi uno mdziko lathu la Zambia. Uku ndi kumigodi. Ndiye mzinda wina umetiza kambapo waukulunso wokonkapo. Uyu mzinda waukulunso wokonkapo. Uyu ndiye omwe timati chiyani? Central Province. Central Province. Na yenso dela ya Central Province pali mitundu ya anthu yosiyana siyana. Na onso ni mzinda wa ukulu. Mzinda wina wokonkapo uyu ni mzinda wachinayi kapena kuti 4. Uyu ndi mzinda umweza langula kuti Southern. Southern. Uyu mzinda wa Southern na konso kuli mitundu nizinchito ina zaulimi zaulimi zomwezi pezeka ku Southern Province mudi mdziko lathu la Zambia ndiye mizinda za zikulu zikulu. Ndiye pali mzinda wina apa otchedwa kuti wa number 5. Uyu ni mzinda otchedwa kuti Muchinga Province. Muchinga. Kumchinga na konso kuli anthu osiyana siyana. Ndi ulimi nizinchito zake zosiyana siyana. Umutakambira kale kuti pasiku la lero tizayangana pali mizinda zomwe zili mdziko lathu la Zambia. Ndiye pasogolo panga pali map yamene ikutionesa mizinda zomwe tili nazo mdziko lino lathu la Zambia. Usano ndi kamozi, uyu ndi mzinda wa Western Province. Then kulifuti wina umwe timati Northwestern. Okonga mzinda wa Northwestern Province pale mzinda wina umwe timati Ruapula. tika ndi mzinda wa Pula pali northern. Poyandika ndi mzinda wa northern province taonanso kuti paliso mzinda zosiyana siyana monga eastern province. So tikapenda mizinda zomwe tili nazo mziko lino lathu la Zambia ndi mizinda zambiri kwambiri. Pali mzinda oyamba wa Lusaka, mzinda wa chiviri wa Copper Belt, mzinda wa chitatu wa Central Province. Palinso mzinda wina wa Southern, palinso mzinda wina wa Muchinga, palinso mzinda wina wa Northwestern, mzinda wina wa Northwestern Province. Ndiponso palinso mzinda wa number 8 wa Luapula, palinso mzinda winanso wa Northern, palinso mzinda winanso wa Eastern Province. Yonse pamozi mizinda yomwe yali muziko la Zambia niyokwanira ngati 10 pamozi timati 10. Ndiye zikomo kwambiri mwakomanonse mapunziro latu la lero. Pitirizani kusha subscribe. Pomwe mshita subscribe, mutitandizira. Zikomo.